twins wasukume ebhasini wabeka ibhola esenta kukhorido waqalisa ukudlala kwamkhabelana dlala kwamkhabelana ibhasi sithi ngatshayi itheni okunye kudayive kuthi bambe kuthi itapi wagabhini kulibeke phasi wadlala ibhola ibhasi tshayi itheni okunye kudayive lakho kuthi enethi mlambatolo kulibeke phasi badlale bathandekayo omnye umdala washukuma wacaphuka wathini abantwana sifuna ukufana ingqaka lizasibonisani alike lihlale phansi alike ligqume alibona into ibhasi leyigijima ngesiqubu alibona into abadala sebekhala okunye kwamkhanyela wathi don't worry khulu sesile mnyaka sukusela sifancane sihamba lebhasi leyi ithaya amabhampa ikhatha amakhefu kungena uthuli okusenza sibe lesibindi yikuthi otshayela libhasi ngubaba our father is the driver ayikaningiswa abathandekayo ibhasi esiyoke ekhaya esipini ingaba nezinhlupho singafelwa singagulelwa singajomba singaswela imisebenzi singathukwa singadistroywa ngusathane kodolonke etshayela libhasi ngubaba never mind the rocky way as long as it is not home bathandekayo mana ngutshela ivangeli kayisiyo lebhadale lejemu god has never promised us a safe flight on this planet earth but he has promised us a safe landing in heaven
amen
chukuthe emhlabeni singagulelwa sifelwe Paul uthi what does separate me from the love of Christ kuyinokuza ngiyehlukanisa lo Jesu nesiphambano kungabe kuyikulamba kungabe kuyikuswela kungabe kuyikugulelwa kungabe kuyikufelwa uPaul uthi phinde kakulo kungangehlukanisa nomlimo ngoba nxa sikuKristu we are more than conquerors bathandekayo ngifuna ukulinika ithemba ukuthi umlimo engimkhonzayo uthi kuJeremiah 33 verse 3 ngibiza ngizakusabela ngikutshela okufihlakele ongakwaziyo athi kuJeremiah 32 verse 27 behold I am the Lord of all flesh is there anything too hard for me and to Jeremiah 29 verse 11 for I know the plans I have for you plans to prosper you and make you someone in life and to Psalms 34 verse 8 oh test and see that the Lord is good blessed is the man who takes refuge in him and to 34:10 his Lord is as well as lamp God abalungileyo kabaswele uthole uhle abe sesithi ku 34:19 abe sesithi zinenge inhlupho solungileyo kodwa inkosi yakumkhulula zonke athi ku Psalms 37:25 uDavida ngangimutsha sengize ngimdala kanti kangiza ke mbona abalungileyo belahliwe abe sesithi ku Psalms 50:15 ngibiza ngesikhathi senhlupheko khuleka kimi mina ngizakukhulula bona ubusungidumisa abe sesithi umuntu ofana nayo ku Matthew chapter 11 verse 28 wozani kimi elikhathelayo nelisindwayo ngiza kuliphumuza abe sesithi ku Philippians 4 verse 19 and my God shall supply all your needs according to his riches in glory through Christ Jesus athi kumahubo ngu 23 uJehova ungumalusi wami kangiyikuswela lutho noma ngidabula esigodini kangesabi ngoba intonga yakhe nodondolo lakhe luyangithungaela uyendlala itafula phambi kwezitha zami ugcoba khanda lami ngamakha surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life bathandekayo uJesu engikhuluma ngaye ngujesu owenza izinto zenzakale encwadini kajoni kujoni nguchapter ngu-1 uthi bheka nanti udlelisa usisolo somhlaba wonke kujoni nguchapter ngu-2 is the sweeter wine when the bitter wine is over kujoni nguchapter ngu-3 is the precious gift from God kujoni nguchapter ngu-4 bathandekayo is the living waters chapter 5 is the great physician chapter 6 is the bread of life chapter 7 is a friend of sinners chapter 8 is the light of the world chapter 9 he gives blind sight chapter 10 is the good shepherd chapter 11 is the resurrection life chapter 12 but he promises us the gift of the spirit chapter 13 is the Lord is upon the bread of life chapter 14 he is the way the truth and the life chapter 15 he is the true vine chapter 16:17 he is the prayer warrior chapter 18:19-20:21 is the resurrection and life. Hallelujah. He can take someone from a zero to a hero, from disgrace to his grace, from poverty to prosperity, from rags to riches, from sickness to health, from degradation to graduation, from degradation to graduation, from searching people's pockets to searching scriptures, from a gossiper to a gospel worker, from a witchcraft to a Christ witness, from a power to a prophet. Hallelujah. But and, though you are destroyed beyond repair, he can finally beat you beyond compare. Yeah, oh, yeah, oh, oh.